mashada adanku jeelanahayo jacayl baabi buu abuurtay naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada
Yeah.